ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kurikirana ibihe TV. Tubibutse ko niba utarakanda ku ijambo subscribe ugomba kurikanda ukiruka no kanda ku nzogera iri imbere y'iryo jambo subscribe, ndetse no gusangiza abandi byigisho tubashiriraho buri munsi. Ukibuka no kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp uri kubona kuri ekara yawe.